ntombazana awuvuke lapha ebhekisi ukuthi ubhambise imoto nangale sausage la.
Do it, of Bambisimot.
I'm ready. I'm ready.